This is gliding goldfish. One, two, ready, go. C two, D two, C two, D two, C D D, C two, D two, C two, D two, C two, D two, C D D, C two, D two, C D. 2, 3, 4. C D 2, 3, 4. C D 2, C D 2, C D 2, 3, 4.